Ndafika ule mwana.
Nyau ki timakudikirira takulandira chito zanu takala tikuziona mwakala mukufalisa chikaido cha tonse amalawi mukutipititsa patsogolo ndiye panopa yafika nkhawi yekuti tikupaseni mphamvu. Nyama imene ndimei kupaseni mphamvu. Ichi ndi chitetezo chanu.
Mune tete, ndodo iyi, kulikose, ungapite, mukhale nayo, pafupi.
Kuyambira lero.
Palibe kilichonse.
Kapila kusingesini.
Wakonzeka. Zupa.
Ladies and gentlemen, please welcome the Nyau King, Taygrin.
Shikani mayani fuloko, kuipatsa motongati kondolo. Ndi majandi foloko kuipatsa moto ngati kondolo. Tumbula foto koleza moto ndikumwaza koko koko kicks ngati dojo dojo zama gule za kwa twizi Nyau King cheka saizi kufumira panyasa moto unandi tayasa
ipatsa moto ipatsa moto ipatsa moto. Ipatsa moto, ipatsa moto, ipatsa moto,
ipatsa moto.